Isahluko sesesibini umqolo weshumi elinesithathu silinde ithemba elinoyona ngela xesha ndandisela igatyana sidlala ibhola singamakhwenkwelani wakuvamisa ukuthi xa siza kungena egrawundini ukhotsha khuphe ingcamo into oba masinqunquthe sikhwitse linde ithemba elinoyo ayohluka ke amathemba bootata nani boma kodwa umbhali wale ndawo uyawohlula la amathemba uthi eli silindileyo thina linoyo bootata nani ngokuhamba kukamama wenu thina silinde ithemba elinoyobo ngokuhamba komyeni wakho thina silinde ithemba elinoyobo leli themba thumculi wamawisile xa ethetha kakuhle ngalo athi ukuthemba uyehova nokuphepha ngaye kube kulungileyo kungathenjwa bantu silinde ithemba elinoyobo athi umbhedesho wemini yekawe athi inkosi itarhu lakho malize phezu kwethu njengoba ithemba lethu likwalithethi nawe xa
ndithole le bhayibhile athetha ngayo lo mfana emampondweni kumntu uyakholisela silinde ithemba elinoyehova ukholo mama nantsi le bhayibhile akufa yona wahlala pha phantsi ujobhi selahlwana ngumfazi walahlwana ngabahlobo baphelelwa lithemba abantu abasondeleyo kodwa nosovakala sithi silithemba elinoyolo ithemba eliqinileyo babakahamba ukathi uthebeza litsho lithemba elinoyolo nelathemba elithi noba abantu bomzwako sebekulahlile linonawe ngoba alijiki alikhuquki liyalinga ithemba elinoyolo